Wacha ni wan joluo, ni wan gi yore moko mag thego ji ka gin gi thagruok kata gigindre kata gilaro lowo. Ne en system maber ahinya mong'e ni kapo ni ji laro lowo e gweng'ni, iluongo jaduong' ng'ani gi jaduong' ng'ani to bet piny gi jogi. To yalogi, to giyiere kaka lowo no onego pogi. An nane ni 1964, kasuma Lahans High School. Ka two of my uncles, iluongo ni Walter Onyango gi Gideon Nyagongo, ne laro lowo. Koro jaduong' mane hike ng'eny ahinya iluongo ni Nyong'o Yeko, mane en kwar babana, ne almost 100 years old, ema noluongo nobi othegi. Koro owacho ni jagongo, uno wino, nyisa kama biechi noiki ka eri. Dhi adhiya mondo inyiswa kama biechi noikie mondo ong'e ni puodho ni ne mar Meru koso. Jagongo odhi adhiya maber monyise. Wuon Owino kari ng'eyo nikech an nang'e gigi. Koro Walter Onyango, in be nyiswa kama biechi noikie. Naparo ni en Bongocha. Ni ooyo, dhi adhiya inyiswa kama noike. Bongocha to duong' ok onyal nyiso. Kendo kochopo kar dhi e Bongocha to dhi e Bongo moro. Yoka, Walter puodho ni ok mari. Kendo kane wachopo ka, ajagogo kocha kane wadonje, to norwako maber ahinya mwachiemo. Kari kaka wachope, kata gi mwamadho bende onge. Kori golo nwa na koti ni miwa nwa dhigo nwa dwa osi. Omiyo kara ingi onge agadira ni maputhi. Bwana Yesu asifiwe. Mane kaka buro na orumo, mapuodho mi, umedi Gideon Nyagongo. Walter Wanono. Makolo konyako ywak kendo. Omiyo joluo nigi something called alternative justice system. Maka tijigindre gwen, tiloso wach, tiwinjruok, ting'ado, titero ne sirikal nwasetieke. Bwana Yesu asifiwe. Omiyo I encourage jokoni. Wach mar alternative justice system ni, kawuru motegno ahinya. Nikech kot samoro be kidhiye, kawo higni gi higni, kapok iyudo justice. Koro mara madwa wacho kuom mama. Mama ni, nene ne mama nohero ji kabisa. Ting'e ni ng'ama ohero ji, en ng'ama ne ka chuore dwaro to ne ok yot. Osomo kama ber ahinya. Ni awach, aparo ni jomoko kuom opoko somo. Adwa na som ni mondo winj ni kara mama ni, mama ne ji, ninyalna yude, ni kende, kikasri ahinya. Kikasri kabisa. And he say, as she treks to Wire school, one chilly morning, ngech kabisa. Ngech kabisa. She dumped into a young man, Samuel Oyua Michura, who apparently had been stalking her. Mane kama nabire, stalking her. Mane kituduwa na mono, ne luwega kamura mura made to duare, kwako watch ne to tame, Oyua Meruni no koyuma. Kendo ok na yago weche ne ok na ng'eny. To kaka ne baba oyude, baba bende otiyo kabisa. One chilly morning, okure, Kawuono koyo chamo ji, nyaka yud nyako. Nyako ka beto, nyaka yude gi teko, kamano. Bwana Yesu asifiwe. Ande mara manyar gi mche bende ayudo na kamano. Bwana Yesu asifiwe. Omiyo kijende, kundweno nyako maber midwani ukendi, ok en midi adia chiro ti yudo easy thing like that. Nyaki teme maminga ma, sing one chili morning kuri kiyude. Bwana Yesu asifiwe. Wai ko he, ajua, nino yuwa. Uyuwa John ni, gimomi ya here. Adwa njizu gimomi ya nandike. Lenga editor mar standard, kisumoka. Digni gigi. Ingeni wane wano position politics, wane parliament. No sirkalo kuduwarwa. Makapu ni udo reporter, kata editor mar paper. Maka oga wachini pile pile. Pinyo lokatariye beti. Uyuwa ni emane kulu na gikumoko hoko. Kwa wani opposition. Kuro kase donje sirikal kuro nkama na kone adwaro tumoyu anitie. Kijana mane konya cha en kanye. Mayude. Kuro kire ni ajon. Adwaro ni bedi na chief of communication ni sirikal. Kendo otimo mabera enya. Otimo mabera enya. Iro kama no John. Manyo ni ntie wach moro manyadwa no non maber mondo teri e pepa. To joma ne kanyo gwenyo. Inye dinyi ibedie dinyo losi maber. Thank you very much, John. Bwana Yesu asifiwe. Omiye wuoyi mane unyuolo ni ok en wuoyi moyuma. Wuoyi maber ahinya. Emomiyo an kode makata neno kaka oro akuba ni tu. Ndikni. Ng'at miluongo ni iluonge ni ng'a? Ng'ama nie sirikal ni. President ni. Iluonge ni ng'a? Iluongo ni ng'a?
Zakayo.
Zakayo unemuyude Bwana Yesu asifiwe. Zakayo ling'e ni piny osehingo. Ere gi nyoso tuge na matin. Piny osehinge. Koro kumodhi e kia. Ing'e ni kiwuotho tichopi akirkiki. Akirkiki kung'e? Kama yo timre ni. Koro igo tamsi. Adi koni, adi koni. Kikia kumidhiye. Ibiro digni ka kinde mang'eny. Ibiro digni. Tibagni. Ting'uru. Ng'atni osembo kamoro mokia kumodhiye gi sirikal. Kuro digni, tobagni, ang'ur. Tiekna uru, odigni, tobagni, ang'ur. Wansa mong'ur ne membe kur beno, mani kwa kuru wange no kothink. Sane me kuru wachpade gi bom, tuwa di nyime. Omiyo kaka nyocho di mo bukra, boka mo digni, mo ng'ur, mo gulo kabinet. Pinyo wase kao. Pinyo wase timra. Pinyo wase kao. Oka mano. Omiyo watch this space. Kinde mabiro ni. Kinde mabiro ni. Kinde mabiro ni. Ajoka nyanam gini wang nwa yule. Bwana Yesu asifiwe. Eru kamano.